ngiyamemeza yabo lanto ungazolisaba izwi lakho sesi don't yakufike indawo empilweni mawusaba izwi lakho
Hi Mtase, please go ahead and click the like, the subscribe, and also hit the notification bell so that you can be notified whenever I upload your training news. So Mtase, check out the video where Mashelembe is just thanking everyone who has just, you know, been there for her and just attended the baby shower. Check out the video. Don't forget to click the like, the subscribe, and also hit the notification bell. And I love you so much.
Sanibonani. Ngisuma nokubingelela ngikhuluma naye uMakhosi Mashelembe eqhudeni enquthu ku-ward 1 angisumi nalutho ngisuma nokubonga kakhulu kwimbokodwe ngibonge konke okuhle nenzele khona ngibonge kubo bonke abathe balula isandla nabathe basukuma bangisukumela baze bafika lasikhona ngoba ngenkathi osuke uphuma kini uvalelisa uthi uyabuya uthi uyakuyibhemishawa kamakhosi ngiyibuza ukuthi konke lokho ngoba tengunamba bani kepha ngiyambonga uNkulunkulu ngoba ngiyamazi ukhona uyaphila konke enikwenzayo angakuhlakanipha kwenu kepha ubukhulu bankulunkulu nomzima engidlule kubona abaningi bajabula kodwa kuthi ekugcine kubo bonke abathe bangeseka ngibonge nakusisa uNcomisa othe wangilanda ekhaya nokuba ngize ngibelana ngiyacela uNkulunkulu azangikhanyisele nakuwonke amaphupho ami enginawo okuyikhama nje sebuya emqondweni wami ngenxa yomzima endlule kubona ngibonge kubo bonke engibabonayo nengibaziyo ubaba uMselebu ngiyabonga naye ungisukumela abazafika lana ngibonge nomamkhulu akahamba naye ngibonge kakhulu ngiyanithanda kakhulu nize ningaphela amandla ngiyabonga kakhulu kukho konke eningenzele khona uNkulunkulu azanandisele ngiyabonga kakhulu